Jewe ntari tangura kwiga inyishi cy'amagambo nari fise ubuzima bubi cyane, ubuzima butarimo n'ibiharuro, nta bwenge nari mfise bwo gutunganya ibintu neza. Ariko maze kwiga inyigisho za metamorfike naciye nuguruka mu mutwe, ni ukuvuga nari nkenye, naragenda guca amafaranga nkabura ibyonjya n'abana, nkabura ibyo ngaburira umuryango no muri kominote, ntabwo byari bimeze neza. Naradandaza ibintu byanjye ntibyunguke kuko ntari narize ingene mushobora kubitunganya. Ariko ubu isawa biriko biragenda neza, kandi udandazwa kubera byari ibintu bikeya, ntari mfise umutayo ukwiye, ndabidandaza nkabiryamo, abana bakabifunguramo ku minota, nawe nyine abantu b'abashyitsi baje nkabafunguriramo, bica birahera. Umugore wanjye n'abana banjye turashobora gufungura, kandi tukafata akanya tukaronka akanya ko gutembera mu kicara ahantu nawe tugasangira agafanta. Hanyuma ubu kandi nataca zinyugurura mu mutwe, ndamenya ingene nshobora gutunganya ibyo mu rugo, kandi ndamenya n'ingene ibyiyumviro bishobora kumfasha mu buryo bwo gutunganya ibikorwa byose byo mu rugo. Bwa mbere sinari nzi guharurira ibintu byanjye, ndiko ndadandaza, mugabo ubu ndazi kubiharurira, nkamenya ibyahombye, nkamenya n'ibyungutse, nkamenya ibyo nakoresheje n'ibyo ntakoresheje, nca mbona n'inyungu ingene imeze. Urumva rero urudandaza rwanjye ubu kugenda neza mu musanzu, kuko namaze kumenya ingene ndagwiga ndarukora, ko nizi ingene nabikora. Ishengero naryo icyo gihe ntiryari bwamere neza, ariko ubu ishengero rimeze neza. Ntitwagira aho tusengera, ariko ubu turafise aho dusengera, kandi mu gisagara ababanyi ubu dufitanye imigenderanire myiza, kuko isengero ryamaze kuba ari kugira ahantu rikora no kububakira, tubakiranya twabubakira inzu bashobora kubamo kugira ngo bigende neza. Mu byo twakoreye muri kominote ni ubwa mbere dufite abantu 12 twahaye akazi bakora. Hanyuma ikindi twarigishije abahungutse ingene bashobora kubaho neza mu buryo bwo kuronka amatwareti. Hanyuma twarafashije kandi kubaka amazu muri kominote mu gisagara. Hanyuma turiko tubigisha kandi ingene bashobora kuronka ivuriro kugira baronka baza barivuriza. Twagomba turangize dushimira metamorfike ku bintu byiza yadukoreye, kunyigisha twigishije, bikaduha kuguruka mu mutwe no kumenya gukora ibikorwa byacu, na cyane cyane mu byaciye bikorerwa muri kominote bigaca bigenda neza, akarere kacu gaca gahinduka uko katari kare.
Buy up, join the revolution and be the difference.